Ngaha mu ntara ya Gitega umuririmbyi woba wemera ninde?
Musanze ngaha nta muhinzi yikora akora.
Nta n'umwe.
Urugendo wari rurerure naho nyine ababiloni batabura ngo ntibadushyira ngo muri mixe zabo ntibazigumye nani.
Uvuze ngo?
Ababiloni. Ngo mixe zabo bazigumye ntazo dushyira ko badushyiramo.
Aba isikurumani nka babo. Baba bazima.
Uzo mubwira zo zatara amahera. Senkane.
Ubwire.
Senkane mire.
Nawe utanga senkanti mire. Uyatanze. Uyatanze. Nawe ndagabura ikindi kintu gisumbayo.
Ariya bro, watubwiye ko umupfungu wama. Reka tubashimire mwese mwa mudukurikirana mudukurikiranira hagufi mukurikirana ibiganda twa tubibakorera. Iyi ni Sanistas TV nkuko rero musanzwe mubizi turi kumwe n'ivyamamare bibiri vyo muri Capital Politique. Turi kumwe no mu DJ nibaze ko abatari bake bamaze kumenya yitwa DJ Solite. No mu DJ akora ngaha mu gisagara ca Gitega ariko by'umwihariko hari yero mu journalist canke mu DJ
ndi byose
ndi
byose nk'umwaha ankwepera.
Urumva rero ngo ni byose nuko biba bimeze. DJ Solite ni umwe mu ba DJ bakora ngaha mu gisagara ca Gitega. Abatari bake muramuzi ko akora ibitari bike, arakora ama mix live ahariya kuri radio ariko akakora n'ivyo biye
akora ama mix yose aca ku mbuga zitandukanye.
Nkiziye ka bro
akora ama mix ama mix tape yo kumviza ushobora ahantu mu kabare cha muri he ukazikura ku rubuga rwanje ukabandanya ubone ikorwa bya DJ Solite ubu uri hose
urubuga rwawe witwa gute?
Rwitwa DJ Solite.
Yes, nibaze ko muvyumva. Ariko ku ruhande turi kumwe none musore nibaze ko abatari bake muramuzi yakoze ibitari bike. No muri ndyo ngaho mu gisagara ca Gitega bamwita Izi Mushimire Zizo Baby. Hari abayatwitse kabisa yateguye none musore hareka no gushira habona ndirimo shasha. Bro, ndirimbo iri kivugwa ko irimwe ibishegu. Ndirimbo ngo warahatwitse.
Ibishegu byakira.
Sinzi.
Sindayumvise.
Ni wowe yanditse cyangwa si wowe yanditse? Ni wowe yaririmbye. None ushaka kuyumviriza gute?
Ndabyumve neza ibyo bishegu.
Aba basore uno munsi turabahuje kuri seti za kamera nibaza ko ari rya mbere bano basore bahuriye ko nga. Uretse ko aba basore twakoranye n'ikiganiro hama umwe avuga undi nuko byari bimeze. Ariko DJ Solite yarambwiye ati sisi uzumfashe kugira ngo umupfungo nemerewe bawumpe hariya izi yemereye amafaranga. DJ Solite nibaza ko abadukurikirana murabizi muravyibuka hama hariya DJ Solite nawe ikiganiro amaze kukibona nta bro warampamagaye nibaza ko nakubeshi.
Yes,
nuko. Uturamfashe zane kamera kuko mwe bivuze mukiganira kugira aba bandemere.
Abafanzi bayanye babibonye. Kuko nibaze ko mwa muri mukazi mutamwaje gufyina cambure kubesha.
Yabatwari ko turafyina ntitwari kuba twabahuje. Nibaze ko ndaguhamagara nakubwiye ati durafise ndafise ikiganiro nifuza ndafise interview nifuza ko dukorana. Wananyandikira mbaza ati yo interview ni bwo ko ki dukorana nande. Abira ati nkenewe gusa. Ezi namubwiye ati nkeneye ko dukorana ikiganiro no munsi rero nabahuje. Ezi ariya bro watubwiye ko umupfungu wama
cyo umupfungu banda ofisi
safi sana. Ezi ese ndo muteguza ati zanire amafaranga DJ Solite ariko yavuze ati hajya mwari umaze guhura bega kuva ikiganiro kiba
ya nibaze ko cyari bwahure kubera idasangiye akazi ariko kimwe gihari nuko uno mwanya kuba mubikoze nkuko ahubwo nanje birangiye bro kandi ukintu cyiza Oya sinsega. Ikiganiro cyaciye kuri Instant TV.
Barumvise
kuri Instant TV.
Iyo ni
Instant TV.
Proje. Urabuze arasha.
Sinaje litwaye. Ya. Ikiganiro barakibonye.
Mara muga muri sani sani stars harimo jambo sani akaba na star nuko wewe witwa AZ mwashaka kuvuga ei adashize koze ugasanga uri tapye cyo zi nuko DJ Sorai tireka kumbure nuko kumbure twabiherekare kuko twashaka ko ibintu bigenda fast DJ Sorai wakoze wakoze mixtape washize kuri YouTube channel yawe nibuka haraheze igihe ariko nimba ntihenze iriya mixtape igira icenda volume icenda ubwo rero maze gukora ama volume menshi izi naratwakoze ikiganiro ndamubaza musanze wero gushira mu ndirimbo shasha wanashaka sinawe gusa navuze na short name kuko hari ndembo twa Burundi bari bakoreye amasanamu kandi ndirimbo kabisa irakartona niwe muririnzi wenyene ongaha muri Interet du pays amaze gupostinga indirimbo ikarabwa n'abantu 10,000 nibaza ko muwana 10,000 na urimwo kuko ijya ndirimbo ni peut-être ko wayibonye ama ndabaza AZ ndavuga ati mbega AZ indirimbo mu mpeko nubwo itarabwe n'abantu batari beshi cyane nkinka Burundi buhire iriya ndirimbo nayo yagize ama views atari make kuko aharugwa mu bihumbi kandi bazaze ko nawe ndirimbo warayibonye ya AZ yabiyo ya short name bacanke ya AZ izo ndirimbo zose ndibaza urazitsi yaba mu mpe canke yaba
Burundi
yaba Burundi buhire izo ndirimbo zose ndibaza urazitsi so aha marero ndavuga ati hariya DJ Solide peut-être que indirimbo arazizi yarazibonye umugabo ziriya ndirimbo ntazo twabonye muri mixtape kuko ijya mixtape twarabonye uko wakoze wirefe ku ndirimbo zishasha ziko zirakartona muri cyo gihe izi ndirimbo zarimwo mu ndirimbo ziko ziravuzwa kandi nk'abantu abo muri lokalite abantu bo muhira bakoze ikintu kizantuka uwo muhira nyene atangura kukibona kurusha abandi ama mu kigano twakoze narabajije AZ kubera iki ndirimbo mu mpe tutayibonye muri ria volume arambwira ati DJ Solite yaransanze ku kazi yansanzwe nkorera arambwira yuko agomba kore mixtape sinomubeshira koko yarabimbwiye arambwira ati ndirimbo yawe noyishiramwe ariko noyishiramwe uzanye 5,000
ya icyo ni kubwira cyo cyumbe mutandukanye ibintu ratukanye ari mix live nkora kuri radio ari niko nkora ama mixtape tufatiye nko kino mixtape muri gushira hanze yarabwe n'abantu benshi nyize bit of buja flavor uvuga mu baririmbyi bagize Burundi kandi nubwo ati jewe nasi mu baririmbyi biboneka ariko barakora so kuba yavuze ati kumbure ngo songo yiwe ntirimwo cya mbere nuvuga ati abarimbyi bariko barakora kandi bakora imiziki ni benshi ariko ku rwego utarashikako genda polepole ukore
nenda polepole
bizokwivugira
bivugwa ko ushobora kuba waramusabye hariya izi noti z'amarundi hari ukuntu bagenda bazita amazina ugasanga hari iyitwa ingazi iyindi ikitwa indege iyindi ndanayibutse ajya kora kugira nibuke ibivugwa ko ushobora ko waramusabye iporo kugira ngo indirimbo yawe yiwe ishobore kuja mu rutonde rw'indirimbo wavugije biriya 5,000 wamusabye nibyo byari gutuma ashika kuri urwo rwego cyane
cyo tume na batandukanye n'uwo musore mucumvize neza no mix live muri kuri radio
ico gihe wamusabye reka tugiye gatoyi kugira dutahure simpave nsanga ndiko mbaza ibibazo bitajanye kuko ndumva kuri kurasigurira ko ukora mix live ndetse ugakora na mix tape ushira kuri channel yawe hariya wamusabye 5,000 muri mix live cyangwa muri mix tape
muri mix live uko bari ngombwa yuko ubuterera neza kuko baciyaguye kandi dufata umwanya turashobora no gukoresha abatumire rero sinoza kubesha abantu bako baranyumviza DJ Solite interera na hari muri mix live mixtape
okay so AZ nibaza ko uko twaganiriye nibaza ko vyibuka kanatsinda ndake kutari waboreo na haga sembo yuga fata na imbere yuwe hariruwa yari ni ya teko yini nzoga liru imadzeno no kuronga ushi mwemhoza makuungu uretse kwa tutaje kwa mamaliza brasili mbere ya izi hariruwa yari ni ya likari heriza aliko kiri ya genazo kutari waborewe ebze wa mgi ubdiwuka DJ Solight ya kwa tesenk mire muri mix live kugira ngo utereri kiganiro ya gusiguri lako ari nerele na imeze gute
ya nabze mevja hitu kwa vika habari isawako utereri izo ya abze mevja nabi hakanyuru mvasa na kinyoma na kugi so hama wiki nzoku mvazo urazo nzoku mvazo zati
oya je ono musi na wahuu je kugira ngo ee urashua kumivari
ya vuzo ngo harugu yako harashi kako kugira ngo ashira muri ya mix live
mixtape
ni zibi okay mukirundi ushatse gusigurira iyo mixtape ubushatse gusigurira
mixtape uracyumva no
ni ndirimbo
mixtape ni
etape ni mixtape
ni mixtape iri kuri etape no kuvuga ni mixing nkora urukurikane rw'indirimbo z'abarundi
ya mu barundi rero basanze twe tutarimwe abanyagitwe
nisanzwe imaze gusohora best of Buja Flavor ubu ni warukwiye kujamwo kubera n'abafanzi ahanyere kuri TV bashakora ba best of Buja Flavor y'icenda DJ Solight ngiye kuraba urabona abarinyi bariyo yego bariko easy katarashika ariko navuze nakore azoja
okay tugira indirimbo 10 washize mu iyo mix kugira twumve ko ubwo gwego tugira indirimbo 10 n'abarinyi 10 bagiye mu iyo mix
nibesha abarinyi sino
okay
wabonye
wa mbere
ngo ba be music tukabona ba Mary tukabona ba
Mary
yaha
okay Mary
yaha
no muririnzi wo murundi
no murundi ni murundi kazi kabisa
Mary
yarinzi ndirimbi
yitwa
imwe mugabuze aho ntaje
wo muririnzi yitwa gute
yitwa Mary avise ndimbo yitwa Arabesh
nizinga
cyane ni Mary
Mary yarinzi garamesha
Mayiri.
Yeah.
Ah, okay. Reka ibyo navyo ntitubihagarire.
Ubuze rero ugere asumza etape rero.
Ino murangana.
Ahubwo ndanamusura.
Asumba he. Cero ka kumusaza. Mutubwire commentaire twadishaka AZ na Mayiri. Mutubwire tatumbe ni cyaba bahuriye ko nico baba nasanga.
Ndamusura nico uri jano.
Cyambere.
Eh.
Nimukora na video zimwe.
Icyakabiri
igiye kuraba urubuga rwiwe aho rugeze na wewe nta nawe bihuriye
ni support bro kuko mu gihe udatanze support no uriya mukobwa afite support je stati z'abandazira aba bro uretse ko ndabana stati z'abandi ubyutse ni mei uretse ko bavuze ngo ni Mayiri je mpora mbona mengo ni Mayi ubu midegiye gufungura kuri stati yawe ni Mayi no kuvuga nabandi bamubwiriye nkuko ariko je maze kuguha ibiganiro byinshi cyane aha kuri Sanisters TV nibaze ko atamahera ndakwaka
nabo urabyaka
mu gihe wewe ntayakwatse nibaza yuko what to me aba inde
ni utaya ari undi waya
inde
ya
inde
bo
sorry twibuka ko hari muri iki kibanza nyene twarakoreye ikiganiro ico gihe ndibuka ko wewe wari wanzaniye umwana w'umwigeme afise indirimbo nibaza ko yari ribajya mbere game studio izina gye sindagibuka ariko numuririmbye avuka mu ntara ya Kayanza w'umukobwa baramwibuka
ndamuzi
warashaka twahuriye ku barabara rya kabiri urambwira ati uyu mwana nta arakeneye support uti ava mu Kayanza sakaririmbo kwa kambere yaririmbye uti uwo mumere kiganiye nako tandi minota 5 yaheze sino abamvuga ngo basi tuvuga ko wese ora kimuranda kurondera ko rero rishama mare peut-être ko ndagwaye ndagwaye kiganiro ndariko ndariko so ani so gusa si byiza guciye umuntu mwijambo so ariko ndavuga ati peut-être ko wemona ndagwaye ko rero rishama mare ushobora kuvuga ati ushobora kuvuga ati sore tinaca kuri televiziyo yanje ibiganiro byo bitsorya bwa cyane uriya mwana kwatsamahera nagusavye nawe ricamama
afisima impano kandi urabona ko ari impano
jero mamagara abafisi impano
ndabizi neza ko nawe akadepressima umaze ugasaba gusa nuyiharije ngo wikuremo bibaho inza kugurisha
ariko rero ko ndagusa
ukije na konsadi
nagasabye
aro agasabye
right so kubisanzwe turinze tugira kugwego go gukorana n'abantu benshi ugasanga turiko turanabakoresha sinumva ko nosaba déplacer bariko ko barasabye déplacer mane baza ko ataco bitwaye ahubwo je nari kuba numva nagushigikiye nibaze ko wasavye iriya ntererano kuri mixed up yawe kuko uragenda nimba imashini utayifise ukayikota canke waraguze imashini so ariko hariya nibaze ko ukoresha imashini zi radio ugakoresha micro zi radio kandi nibaze ko iradio Ah, ya ni ni kuhe.
Urana kai mtaa.
Ya ni mbira kuhe.
Ivyo byo kumuna vya radio. Ni kaje twaje kuvuga ni jenje tuzina ina boss iko dukorana. Eh. Yeye umangira mama ni member. Je ni
Oya, urashaka kutubwira.
Ah, si kuvuga uko. Ari kibazo bazi umuntu gitahuze niki ndatahuritse. Yero manje kumbaza ngo ra member ngo cengo sindaguhemba. Ya, akazi kanje nje nzi imu ibanga ryanje. Ya. Ngo kimwe mwewe kunyoteza uyu musare wanyu
bro yagice kunwa na
ya buze yuko ngo namusabye ngo kumwese ndi bakayifataga giturire mugabo
akaje so we yavuze ko bamusabye 5000 amara kwemereye 5000 kandi gihe
yazuma 5000 na musabye yine yambajije yimera 5000 rero niyo nje kwitora
muri kumwe nga bari baje mu kiganiro cyose ko muhuye so bari baje gutora kuko nabo bazi ko muhurira ariko
na mito 5000 nka yene babibona ba
ati jewe na je gutora umufungo nemerewe
ya
Aizi.
Ko yanyimiriye.
Aremeye umupfungo kuri kamera. Ico gihe gena neri twari tuhari.
Mvize amafaranga vye bose. Jeze bizo byishye ku bugoje bw'ijo ryavuga.
Sawa nibaze ego ibazo bihama
hera yo ari bisanzwe.
Amama hera nari ku ruhande. Ahubwo byizo ari kwanza ukayamu bunye bakabibona kuri.
Amama hera yo ari bisanzwe.
Kuko nibaze umurinzi ashobora kuvuga yuko yo bari ngicamamari. Akacha ashobora kuvuga yuko kwemerera umuntu bagahura ni kiza kwanza kabikora hambye bindi bibazo ukabimbaza
ndabesha none bibazo none uremera ko wewe kuvyo ukora
yego
nivyo wavuze
yeah
watubwiye ko twebwe basi yuko jewe ndi hasi cyane ntoja muri mix yawe
yeah
kwatubye batubwiye yuko
ndabwiye mixtape
yuko tutojama sikuvuga si jewe gusa uko nta
nabandi
ngo ngahe gitega washizemo
bayi rihuya
na muririmbye numwe gitega wewe wemera kubisanzwe
ni ubujumba harabo ntemera
urumva mugabo ikintu cono kugira nuko nushiramwo abantu we kuvuga bakaze nshaka ndakubwize
none bro
yego nushiramwo abantu kuvuga ngo yuko ngo babishoboye
ya
ahubwo ushiramwe abantu ufite ibyo muhuriye ko nk'akarorero nkurya mu kaho buvuze nta nubonzi jewe izina neza
meyiri
ariko
yitwa meyi
uri kuravuga yuko meyiri yabasumba nka shotinemba shotinemba yakoze hiti demirikeza rindiyo ndakubwiye yakoze hiti muri demirikeza nibujumara abogenda indirimbo hiti yakoze barayitse urava indirimbo urya mu kaho akoze na Burundi Burundi kuri kumbonesha kure y'u Burundi icako incuro nka zitatu
niko oya so urumva
n'igihe turakata
isumbija none igihe kugirabira nico n'igihe
no kuvuga igihe kiridandaza
urumva
no kuvuga n'uzo hatu muri gukunda ibyo wakunga nguvu
kora kuvuga iki
abone
imana kugura kora
none bishye
amaga gukundi
aba ku
televiziyo nkuru y'u Burundi
ikoze mu gihugu ni televiziyo nkuru y'igikora ibyayo
Nao gakora cyane.
Na mahiti nabitahuye. Na mahiti kunuzanya kuri yo cano yawe. Ukreya hiti kuri wewe mu mutwi wawe.
Njenje mbanzi ko ndiko ndakora bro. Kandi gikuru kimwe.
Ukreya hiti.
Ubanza ukama ugafaranga kanje. Ibiri tubiganiye.
Kwanza gakumufuko. Banzu mu inoti. Urabe kwetu tazobore kuri next step.
Natoja ko kuko ntama je kuja ko nije mba ndabije.
Je kwanza
ngomba amakantu yavuze ati ujya so light arazi ndamugabire 50 none warabesha abantu bako kwakwikana igani. Dufata squawish.
Genda ukebuka amahero yawe.
Oh yeah, mpange ndibikiye gute. Banzu yame. Hama
urashonje n'inzara nyinshi ufise
cha. Yego ndashonje nta kibazo yawe.
Tekana re.
Nikane gute. Tureza kunyama ubunyene.
Erega
ngo ha, ntubesha barundi. None wabiri kurakora umuziki, ushobora kwemera ngo 50 million ngo urashobora kuyatanga kuri TV. Iraba abantu bakuravye kuntu bangana. Aba babibonye. Wiyemeje ubune turi ku ima.
None apare yivyo twakoranye nawe cyane yabimese twakoze uraza yo mahera ko atoba yarakoze kindi giko
yakoze kindi ko bagute kandi wabuze yuko no muntu amaze kwiyemeza yuko ashobora gutanga 50 million
je nakufise okay nakwemereye amafaranga 50 million kandi ndi seriye
ya
ndayakwemera ndi seriye ko kuri 5 million wari wasabye ndavuga ati uyu mwana kansabye 5 million aragowe
sanga yifite kibazo
arusha yifite kibazo nambwira nda kuyiterezo ndavuga ati yasabye kuba cyanshize je sinashaka kunshira no muri mixe za ntuzoshye nta hamwe na promotion yowe ntawe nkeneye wavuze kari best of Abuja Flavor we promoting of the Abuja Flavor nitwa cyaka promotion y'igitega tuzomeza kwinyera tuvyitunganize wacu ko tuko turi tunganya natwe abari mvuze bwita to turajama to turi tunganya we kora best of Abuja Flavor yawe n'abameyiri yawe nabo bande biwawe rindira yacu nciramo hama ivyo bihere swat hama tubandanije amhana yakwemera ndavuga ati uyu muntu ashaka yasavye 5000 ashaka amafaranga ndayakwemerera ndaya kwemeye hachi iminsi ntugezeza gutora amafaranga nakoze iganiro kuri radio Budra FM zobaza abantu bacumvirije bacumvirije abantu
ba cyabona ni sisi je none ndabyi ndabizo wari mu kiganiro cyane Sunday vibes
nari muri Sunday vibes narakoze abantu barambaza kuvyo kuri emisi yabaye kuri Sunny Stars TV ndabwira uko bimeze ndabwira nemera amafaranga naka kaina ndisi ko nzoyamuha
oya musanzwe
kandi kuri Budra FM natanza amahera
menshi urakenye kandi gukena si
bibi neno kena gute
twaturaje eh itango mani libaho
kandi gukena jeme wewe ubona dusa yo tuvuga ko jewe nyenye
oye urakenye
ubona dusa
kenye dusiki ikikwemeza ikusa uvuga ati nemese
nka urarayi bani naje kuri zindi barabi basutuma tubone
live tubone ibyo je
wowe uvuga ati ubona dusa
yo urakenye umure style urakenye
si style
oya sukubuga wemese kandi mire urakenye
amafaranga twafashishije
undi munakenye
gute induru
abafanzi ba DJ Solite uyu ni easy mawe nje yemeje ntabyamahaye byumva gikuru cyarije kugira ngo wabibone gata yampaye benshi bazize ku commentary turari
ndero ma yes DJ Solite nagukiriyemo
uvuga ati wa musanyi
nagukiriyemo gatoyi
yampaye yamahe
nagukiriyemo gatoyi uribuka ko wewe twigeze kuvugana ndavuga ati je nifuje ko AZ aguha akuremera nkuko yabivuze ngo njenzo muremera ndamukubita umupfungo akuremera tuharije na Npro na kamera na micro kugira ngo tuvyereke abadukurikirana yuko AZ ico yiyemeje yagishikanye donc yagishikanye so ndibuka ko twapanze projet nako niyo projet nyene twarapanze gahunda urambwira ati tere juru nimba uvyibuka uti umuntu uyu n'uyu amasaha ya naya tuje guhura tugende kwa AZ ari ha mahera yemeye ha je cyo nakoze nabikoze nkuko nabikoze no munsi nabwe AZ no munsi ndagukeneye saa 10 ureka ko wampaye rendezvous ya saa 10 nibaza kuvyibuka twa twaraje turakurindira turakubura nimbo vyibuka je naranakoronde no kuri telefone si gatoyi eh so twarakurindiriye turakubura ico ntazi nuko ntazi ko AZ yarafise amahera hava yagu ico naco nzi vraiment eh gusa mugabo kandi ikindi naco nakubwira nuko AZ atarazi yuko wugombutse nuko na uno munsi waje ngaha uzi ko utahasanga AZ warubitse voilà. Aha niwe zako turiko turayaga duhuza. So, maze rero kugira tumaze kukubura, izimo batwaraje nyene turaterema nko kwasanze nyene tukurindiriye. Uretse ko nabatarazi kuhavuza hano. Urumva? Kujya utaroze kwaza nawe ntiyarazi kuhavuza. Uri kuri anyumba. Hama turavuga ati bro, dutahe rero. Amasaha yo guterema araheze. Ariko izi twari mu kiganiro hariya. Abantu baravuga ati gute ushobora kwemerera amahera umuntu avuga ati nimba wemera amahera mpigihumbi ibyo bintu byanditse umuntu witwa gute Ezo wawe ibuka izina gye.
Sindamwibuka ibyo ndakonda ndindakura.
So sindamwibuka nanje. Hama avuga ati nimba uta wari gutanga 50,000. Jewe ndemera umpa igihumbi kimwe kitarenga ntikirenguke. Ubu type ikintu yakoze yamahe 2,000 kuri eko cash. Ngo ahubwo ko ansabye igihumbi reka cengwiza na kabiri. Rindira gato. Hama hari undi muntu ya twandikiye avuga ati ko sikibazo agwaje mama wiwe. Rom eiza je avuga ati je rindira gatoyi. So ibyo byabereye kuri radio je rero radio ndayemera kurusha uko nemera no televiziyo yanje.
Eh
kuko ndazi yuko
aba je nibaza umwandu twaje
twa mesh mu bisanzwe. Oya so
twazana ibindi bintu rom ke menga umva ibyo uri kuraza namwumva ni suko byategeza kugenda ya ko je wona nji gutora amahera ko duhuye ho umva
bishye
nawo ntarinzi ko duhura niyo chance yani name uwo mufunga avuga gafisi uko aba ice cream mani babaho babaho ari nuzokwemera umuduga uzo eh bagubwira ati bamba bavuga ati wibesheye kufisa amamiliyoni azo gutegera gutari kanje
ariko jewe ndokunciriye mu ijambo kandi nanjye urabona ko nabaretse mu gaheza
vuga ikintu cumvikana je na umuntu avuga amajambo menshi adafise insiguro nuko umuntu ariko
hari umuntu rero yanditse message avuga ko agwaje mama wiwe uri kuranyumva amubwira ati je ndokuri ndagusavye
kandi ngo ibyo yakoze ubivuga
inde
jewe no kubwira
ivyo nde yakoze
uvuga ivyo yakoze
inde
izi
nta nica ndari bwavuke
raporo y'ibintu byiwawe yego nakumva brother
ndakumva eh man je rumva iki kiganiro ntitwakizanye pour question yo guharira cyane kugira
nte
ariko je nashaka nereke abadukurikiye yuko uriya muntu ezi yavuze ko yogabira 50,000 hari ama ezi nimba yafise amafaranga ya muhe
sawa
atayafise naho tubimenye sawa kuko je nari naremeye yuko nari namemeye yuko umuntu azoguha amahera nzoba ndari nkuko ndahari na kamera eh ariko wiyuke ko rendezvous wayishe rendezvous ya mbere hama sorry gatoyi
yari wa
no munsi rega no munsi wiya guhaye rendezvous
sawa rero ko duhuye nkuko yavyemeye
nico tumana so ariko gusa wari kunyumviriza jewe easy yaravuze ko kabisa mu bantu babaririmbyo ngaya gitega bafisi noti nyinshi wanashaka bakorera company zikomeye kuko ico giye turi mu kuri radio yaravuze company akorera hariya yitwa yitwa Together in Phone Technology wanashaka ari ayibereye manager kuvuga ko ari manager si kuvuga ko ari we yashizemo umufunga ubwo ni we akorodona akazi ibirangura ibirangurwa ibirangura amafaranga y'ikigwote ibyo byose nibaza kucuvyumva ari managing urumva rero n'umuntu nto hava mvuga ngo muri iyo company ari hasi ahubwo ari mu bantu bari hejuru avuga ati je mu mfungo nkorera na amafaranga menshi kuba rero yarafa je nuko tare nuko washiye ushaka kunciramwa kuba yaratanze 50,000 kuri radio turi kumwe na message nkayibona n'umuntu yahaye amahera kandi kati kabisa urakoze kumfasha amafaranga ndayarose ntibisuka ko ari 50,000 gusa yarafise n'ubu yo kuremera akaguha ayo yakwemereye uretse yuko urumva
ije jini ishaka kuba bindana gato kandi umenye
kubisanzwe we
mvuriza sisi umenya uwo muri ko muravugana nawe avyumva kuko kesho uri kurakora nawe ikiganiro uragerageza kumviza ku mpande zose ukavugisha ukuri
cyane gose kandi
ntubeshe nabantu
rega niyo mpamvu je nabahuje kugira ngo ye ashitse ibyo yemeye
eh cyari cyo rero musanzwe
ni nabahuje eh ubivuga kwiki umupfungo wemeye bimeze gute
ati cyavuze ko basi kubyo yivugiye nemeye
aramwemera
amafaranga abwiye ati kuri ku 5,000 yansabye Ame mati ndashize ko bundi busa.
Abe 50,000.
Mugabo. Kuri 50,000 nimere. Haje umuntu afite ikibazo navuga kandi no kuyagira nabizwe navuga ati kwajya mahera na mwemereye. Kwaje umuntu afite ikibazo twaramwe turamugura. Ndahaye umuntu afite ikibazo. Kandi nawe ndugese kuri mikashu bibo kuri ko kashu bibona. Na message n'umuntu atwandikira
kuri radio. Oh mukobwa sinzo mwibagire twa center. Uretse ko irindi zina ntagibo.
No kuvuga iki? Oh n'icemeze gihari. Na reka simakawe n'ubundi aho mahera. Ni cyari kintu tuguze. yaramahera yakagaye ndaguhaye kugusuzugura
ndaguhaye
nakagaye ndaguhaye ndaguhaye
gute ata nibihumbi 10 uri kurampa umurama gusuzugura arakwerekana arakwerekana imbere y'abantu brother wewe kuko nabonye wasabye ajya yatori ahuzo musuzuguye kana nabaza kubibona baravuga ati kagasuzuguro yavuga yakamwereka ubu musanzwe wevuga gusa ati mbwira gusa ubu ikintu nkeneye kumenya nta byinshi yakuvuga twakiseza dubisimini turimo mbwira ati je wa mahera ndayafise cye ntayo mfise tayari
erega ntiro turagura
oya
kuri Buja FM mwaravyumvise ariko nkuko abivuze nzogerageza ndandere senti ariko umviriza DJ Solight fasha baririmbyi bose bafise impano
ya brother umviriza ikikubwira je mvise ko ndiko ndakora avyumva kandi nawe urabyumva ko ndiko ndakora bindeke ndabibona
cyane gose kabisa
nje ndabibona ko ndiko ndakora ukazogomba kuvuga ati ngo bizogora ego gufasha genders ko ndiko ndabikora kandi nawe navuze mu gihe ibikorwa byiwe bizogera ahandi ahantu
wewe wifuza ko bigera gute ku rugero ruwe amaze imyaka irenga 10 ariko araririmba
amaze imyaka myinshi ari muri game ariko umuziki musanzwe
waramunaniye
kandi bibona
narabahindura abo mu DJ canka kuri ibindi
sawa twese barabaye barindi turabiheba urashaka guhindura akazi ivanye kuri kwa vyasa
amaze kura donc ngaha mu ntara ya Gitega umuririmbyi woba wemera ninde uvuga ati ariko arakora
musanze nga nta murinzi ariko arakora
nta numwe
uhari n'umusaze
sante sante reka tubashimire mwese mwariko muradukurikirana nibaza yuko mubyumva ama ziya ndirimbo z'abantu bo ngaha Gitega zora zica muri mixtape yawe baguhaye 5 million
za mixtape zazi cyajya indirimbo z'abanyagitega zimaze kubona muzingahe
yakubajije
ntazirimo
basante nibaze ko bavyumvise amikarde mezise ku gwego gw'intara ya Gitega murashobora kugira ico mukoze kugira ngo abarenzi banyu bakore ntabwo bikora ariko video ya AZ ndakeka warayibonye iriya video ntire ku gwego mpuza makungu cyere no mu ma video nemera
bro kuba indimi kuba iri ku gwego mpuza makungu ubifata nka gute
indirimbo Burundi buhire yo mugwa mahunja music hajya bakubise swat Baje basore nibabitsa.
Brother, kino nokubwira cyo kandi kindi no bwa abasani burundi bose akoranyumviza DJ Solar.
Oya. Iriya ndirimbo Burundi buhire.
Yeah.
Iriya ndirimbo ntiwo yikarasa mu ndirimbo zibiri za mbere. Zifite amaide ameze neza cyane. Amasana mu meza. Zirimbwe neza zanditse neza.
None burya wibaza ko benshi batakora niwanashaka ari nabakora.
Kiza gusumba haje.
Mwandi turazibone. Cyane zina.
Mugawe warayibonye wabinyemere. Wewe urayibonye wanyemere.
Nijya ndirimbo wanasa sindahira gusa iyo nemeye ya izi nayibonye mugayo yonyine hani yo ndana.
Urayibonye wabimbwi?
Iyo wanje wabonye nayibonye.
Wabonye iyi?
Ni yako nayibonye. Ya nayibonye. Kaze maze
kuba. Basi shoti nembura munsi.
Ya ndamunsi.
So muririmbe. Akomeye abizi. Nabizi.
Aso akuba bizi mugabo adakomeye.
Adakora mu mufuko.
Adakomeye.
Bakunzi ba Sanista TV reka tubasezere na gahwa.
Sanista.